badai ni fan.
Iwi kini nasikia kukata kake ki, nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja aniseti piri. We mrazi pigwa ting ting. Yeni rivana nakatika na chupi ringi. Kiroma weki chumbi. Zikishika mina washanga kihudi ringi. Kiroma weki chumbi.